kota mmadụ mma.
Obodo aṅụ liba, Chukwu kere ụwa dum. N'ihe la dị mma ka mma.
Ọdụ obodo mbute ezigbo mma.
Obodo ego libe, Chukwu kere ụwa dum. N'ihe la dị mma ka mma.
Obodo mute ezigbo nwa. Onye ọ bụla agada enwe ahụhụ na Chukwu nyela anyị nwa. Olu ọkọ si elu, Okenwa Awka-Etiti abịa. Egwu m ka mụ na-eti, egwu m na-eti l'ọgaranya. Na mmụọ amụrụ n'ike na mba, ka mụ n'ibe ya. Na nkụ dị na mba, nọ na-ege mụ mba nne. Ife chinyelu ndị na-enu ụwa ka mba ji eme odogwu. Odogwu bata e.
Obodo anụliba.
Odogwu wuchie.
Obodo ekoliba.
Odogwu bata n'obodo.
Obodo anụliba.
Odogwu wuchie.
Obodo ekoliba.
Nwam ife ji amalụ odogwu.
Ogwu ogwu ome.
Nwam ife ji amalụ odogwu.
Ogwu ogwu ome.
Nwam ife ji amalụ odogwu.
Ogwu ogwu ome.
Odogwu amụrụ n'Okenwa obodo ọma, obodo kalaka. Ọ bụ onye ka m dị
Chief Jude Uchendu
Odogwu n'ibu nwa ka nwa.
Okosisi
Okosisi n'Okenwa n'ibu
Chief Uchendu
n'ibu nwa ka nwa.
Okosisi
Mr. Root Boy in America
Chief Jude Uchendu
ọgaranya nwere obi sale sale.
Okosisi
onye ọma n'ibu Chief
Jude Uchendu
nwa ka nwa n'ibu. Na mbọsi amụrụ odogwu n'obodo na-enwe aṅụlị. Mbọsi amụrụ Root Boy nọrọ obodo na-alacha aka. Na nwa ka nwa abịago, na nwa ka nwa abịago. Chukwu na-adaruri nne. Amụrụ Jude Uchendu obodo Okenwa nke dị na Anambra steeti n'obodo Naịjirịa. Afa nna ya bụ Leti Joseph Uchendu ezekwe m. Papa ebe ị nọ golibe na nwa gị na-eme ọfụma. Afa mama ya bụ Mrs. Obiajulu Uchendu. Nne mụrụ ọmụmụ lechaba onye iwele ya. Odogwu bido wee sobe. Ọ na-eso wee bido akwụkwọ. Mgbe ọ na-agụ akwụkwọ na ọma akwụkwọ rinne. O wee gụba wee gụsịa. O wee gụsịa wee jebe Amerika. Oluzi Amerika chọba akalakịa. Ebe afụka chi na ọkụnye ya enu ọbata ego oyibo. O mesiri chọma nwaanyị ọ ga-anụ. Maka na nwaanyị na-edebe akụ. Ezigbo nwaanyị na-edozi akụ. O mesiri nụọ Mrs. Amaka Uchendu. Nwaanyị mara mma. Achalugo nwaanyị lechaba na-adịghị fụlụ n'anya. Ọkwụ ya bụ Managing Director JW Executive Transport Company. Ụgbọ ijeji ije awele. Anyị nọ na America, anyị nọ na Naija. Iji isi Onitsha je Lagos ojọba.
JW Executive ụgbọ ijeji ije awele.
Iji isi Onitsha Abuja.
JW Executive ụgbọ ijeji ije awele.
Ọkụ Enugu bus kọkọ.
out.
The Prince of our Chicken Dog, Mr. Root Boy Simu Kenegi, Noko Gini Adiyama, Prince Kenelu Munologi, Mrs. Rita Onyelu, Achalu Gomani, Epitome of Beauty Wanyi Nema, Root Boy Simu Kenegi,
Mr.
Joseph Uchendu Okenwa Awka-Etiti Wami Feja Malodu Wami Feja Malodu Wami Feja Malodu Wami Feja Malodu Jude Uchendu Okosisi Awka Okosisi Awka-Etiti
Nibodogu
Ojitole Moko
Nibodogu
Ichibote Moko
Nibodogu
Mr. Rootko in America
Nibodogu
Mwena Nebu Mweli Fonde
Nibodogu
Emebe Mepa Malodogu Ojitole Moko Ojibote Moko
Emebe Mepa Malodogu
Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Malodogu Emebe Mepa Mal